maze gushikaho umuntu habo afisi otromigeni bari sanga bamufashe hanyuma rero nagerageje kumubaza ndamubaza ibyo ariko arakora icyatumye agira iyo kirimujene mbere wewe nkiri ko ndamubaza yambwiye ko ari zari zitatu ngo ngo gihe hari ntuzeye imyerekano yoba ngo yayitoye ngo ifise umupolisi ngo ayiteye hanyuma ngo ntiyamereka ngo acyarayitora nawe ngo arayigumye hanyuma ndamubaza none we kwiyo itezwe inkoho wewe hari inkoho ufise kiravuga ngo ya nta nkoho ufise iyo majambo twavuganye nayo turahava rero ndamubaza none ko hari mu masaha indwi mwari kumwe n'abandi arambarira ko yari kumwe n'abandi batatu babiri n'abagira gatatu nyamaza none mwebwe ko atabandi bari ko barara irondo mwe mwarara irondo wenyine ku ibarabara rya 12 kirambarira ngo ntihari bwagere ko ngo bangombora ngo mugabo nkora ndumwe cyo gihe rero ndahava ndamubwira nti twari kumwe n'abajejwe umutekano abasirikare cya turamuzana mu nyuma abo tubwiye turagenda turabarondera turababura turonka umwe ni nawe bari kumwe ngahaye muri kuri komini uyu munsi makuru yagenze uko iyo kirimujene irumvitezwe inkoho nta twayibonye uko kandi aremera ko ari gwiwe nta bintu by'akadenderezo birimo